What we're going to do this morning is have a meeting, have a prayer, and welcome all of the international guests as well as the local guests. And then we're going to hand back to your organisers for them to take charge and help you through the rest of the process. Okay? Come on. Kia hiwara, kia hiwara, kia hiwara I tēnei tuku, kia hiwara I tērā tuku, kei whakapūrua koe I te toto, whakapūru tonu, whakapūru tonu. Kāore kua kōau e kimi ana e hahau ana, e ngā piringa, e ngā kokonga, e ngā pairā piringa, hā kua kua kāo, kāo, kāwate. Haere mai koutou, haere mai I ngā manuhiri tuarangi, haere mai I ngā tangata e tautoko I tēnei kaupapa, I tēnei rā. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Haere mai me ngā mate kei rungi a koutou, kia tū hono hono, ki ngā mate I runga I a mātou. Kia ki ake, haere, haere, haere. Nō reira, haere mai ki roto I tēnei pare ko te papa tonga rewa. Haere mai te papa, haere mai ki te ahuru mō wai, haere mai ki tēnei, tēnei kōpū e manaaki tēnei e koutou I tēnei wā. A nei rā mātou o te papatonga rewa e pōpiri atu e mihi atu ki a koutou. Nō reira tēnā koutou. Tēnā koutou e ngā kaipakahaere, tēnā koutou e ngā manuhiri tuarangi, tēnā koutou e ngā rangatira tēnei mahi, whakahirehina. Tēnā koutou, tēnā koutou. Welcome to Te Papa. Welcome to the organisers. Welcome to the distinguished guests. And welcome to all of our people who have come today to engage in this seminar. I welcome you on behalf of Te Papa, on behalf of the staff. I know that we have Te Papa staff with you today. And we know that your day is planned and things are going to roll when we get through this mihi mihi, which is a chance for us to reflect, a chance for us to gather our thoughts and move forward. So thank you for coming. Welcome, welcome, welcome to you all.
Koe ai, koe amara koe roto, koe ai, koe amara koe roto. Whakatina te mori e roa ki e puku wana o ki e wawau wana. Kāore wa tūkitarangi, aua keke eke pānuku eke e tangaroa, whanau whanau haramai te toki, haumi e hui e tāhi e. Tuatahi mea tūki te atua nāna nei ngā mea katoa, koea te areka, koea te omeka. E pā tēnā koe, tō tātou whare e tūnei, te papatonga rewa, wharekuni o te wā, kaitame, ko koe tonu tā auri mōwai, mō tātou. Ki ngā pisitinga ai tūā, kei rungi a tātou, haere, haere, haere atu rā. Haere ki te wā, kua tauira tia mō tāua mō tangata. Ake rō tātou hono, rātou kia rātou, ake rō tātou hono, tātou te ngora ki a tātou. Kia koe, kei te rangatira te wāri, e mi ake nei kia koe, a mehe ake ki te iwi, a e noho nei, hei kaitiaki i tēnei wā o te papatonga rewa, ko Ngāti Kō. Tikana hoki, kia mehe atu ki te iwi whānau, te tūhorotanga o Ngāti Kōa, o Ngāti Raukaua, o Te Atiawa. Hioi anō rā, e roto i pōneki nei, maumara taranaki whānau i ko tēnā, a reira ka mehe atu nei. Tēnei wā ka whiri atu i tētai o ngā kupu, o te tikuna nei, te raukaraha, kāmate, kāora. I tērā i te rautau tahi mana o mā waru, ka kīia ka te iwi Māori he iwi kāmate, ngari ka tahi ka hipa te rautau ka kī he iwi kāora. Tēnei wā ka te iwi Māori kōra, ai tēnei wā kai te pirangi ki te titiro atu ki āna tāonga. Ngā tāonga i roto i ngā whare tāonga pēnei, engari tēnei wā kai te hipohipo atu a kai te ārarunuko nei. Nā koina te kaupapa o tēnei hui, ko te kaupapa nei, a motu nei ko ngā tāonga a hiko. Ko etahi, he tāonga Pāhia, etahi, he tāonga Māo. I roto i tērā kōrero, ka kitea ko tā apirana ngata, he poro kiti tonu. Ko tāna kōrero, e tiku e rea mō ngā rā o tō ao. Ko tō ringa, ka rākau o te Pāhia, hei ōranga mō tō tinana. Ko tō ngākau, ki ngā tāma o mātu a tīpuna, hei tikitiki mō tō maunga. Ā, ko tō wairua ki te atua, nāna nei ngā mea katoa. Nā tiro e tēnei wā, ko tūi konotia, te rākau a te Pāhia, arā te rorohi ko te ipurangi tēnā, ā, ko ngā tāma ngā tīpuna, ka i rato i ngā ipurangi, ā, kua ki te āriko nei. Nā reira, mea atu whakaaro, mea atu wānanga, ki te hui nei, ko tēnā tētai o ngā kaupapa me pēhē mō ngā tāonga Māori, ā ipurangi. Me ā whakaro kia aua tāonga, hei tiki mō ta māna. Kāre tō roa atu ngā kōrero ngari mihi mai ki ēnei ngā kaiwhakahaere, ngā kaikōrero nui o tēnei kaupapa. Ka mea atu hoki mātou kia koutou o te papa ko whakai ki te tiaki mai i tēnei koe. Kāre tō roa aku ngā kōrero, ngari koenanga te mihi sino nui kia tātou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, tēnei wā kā huri ki te reo Pāhia, o te teiu pāhanga. So, we'd like to thank you for this generous welcome from Te Papa, for hosting us, and Te Wāri, as the face of Ngāti Toa, who are the hosts, current hosts at Te Papa. It's appropriate to acknowledge you and acknowledge Ngāti Toa, and also to acknowledge that wider confederation of Te Atiawa and Ngāti Raukawa, and of course within Wellington, Taranaki whānau. And so welcome, and as I know that we have taonga Māori, which is now becoming a really key and important part of the online presence, and that will be one of the key issues that we'll be talking about at this week, along with other issues. So welcome our speakers and our organisers today, and thank you again for the welcome. Kia ora. Yeah.
Hi, Mike. Do it.